manepa na ne denya wasam na yebeka ye ko Kajeji senior high school a obunu ismantemu aye secondary school a ye ma eko a wasin so hwe no wo mutwire bi se de omo won fansepem ene augustine ne won ye keka ho no etwire no na so no kwasem so ko school ho a e mo bo keke eno na nananom ahemfo asuafo ene school no panfo se wo mo sre wo mo som kaga na ho nti oman no ene ankrankre e me omo
Sansem wen nyina beto dwa abra abunu East Regional Minister Onumunyamfa Kwasi Adwagya e kɔɔ sukuu mu hɔ na no e na nananom a wɔm wɔ Kajeji Traditional Council wɔm e kyerɛ sɛ sɛ enuoma nhyɛda enkɔ yie e wɔ Senior High School hɔ infrastructure no edan a no kyɛ sɛ enuoma nyina nhyɛda enkɔ yie e wɔ hɔ enkwada ne ni baabi ɔmbɛtena sua de yɛ ka enkonwa ne table a wɔm ni bi administration a ebe ma chechefo ehu aha awom enu so bo onum ni bi dormitories a enu so bi ni ho na eno ene enam so ema chiamehene nana kofi ampurni a otoso mienu ede sansem we nyina eto oswafo yi enim
nana ebo ayi school no problems are more yebai me bai me hu se secondary school dormitory no acheyi we ka se contractor no kra we free so nti ye den krata kon kran se omo mfama nipa o wa ho den a obetumi aye se ejuma no nti ye nche pi contractor for forever na we start ejuma no na wa ye wa wa bas no mene nana adudu anko kufu adu ne ba na me ka ho ke team no ho nti request ra o kan no ye m se me kai no me die chire na
adishi mama mada roma mo ma ye hobi akase boy so ye ba gudi mun sama ye saka no ye beto aso